plani ogondedwa omvera lelonso limeneta kumana pa radio yokondeka ya TWR radio imene inauthandiza moyo wanga ikuthandiza moyo wanga idzathandiza moyo wanga mpaka natipita pankwatulo ndi radio imene pa zinthu zimene timazipempherera zisadzaluze test zisadzasungunulike china chimene ndimachipempherera ndi TWR musadzalole adzasungunuke uyu andi TWR ndimatchula monga munthu musadzamulole TWR kudzasungunuka kuli dzosungunula asungunuli osungunula ma radio osungunula choonadi koma TWR musadzamulola ambuya adzasungunulidwe okonza dzosungunula kuzokonza fama kampani amene akonza dzosungunula ajulukana asungunula ndipo amatakachithira pa chinthu kumamva zoti komandeja sungunukadi izhishi mpako sungunuka izhishi komandima mpempherera TWR kuti asadza sungunuke mudzindi thandiza kupemphera pemphero limeneri okondedwa omvera kuti TWR asadza sungunuke asadza musungunule kuchuma adzikhala zokwanira chifukwa zimene zimapangitsa munthu kusungunuka zina nkusowa munthu akamasowa sowa nthawi yayitali amakhoza obweretsa anthu ma option mutatubwanyatu apa izi zikhoza kuthekerani ndi chifukwa chake ine ndimapempha kuti ine amene mulungu anakudalitsani muli mkanthu ndipo mukafufusa mukuona kuti awo akakalibe chonde musamafune mpaka nachite kukupemphani kuti awo akhale nako ayi inu mutangofufusa mmene atola nkhani amafufuzira nkhani nanga inu simuli nako kanthu ndiye mutafufusa kuti awo alibe mutsidziwa kuti ndirupuho ndipolowera pabwino pa sungunuli kukasungunula munthu mbali imene alibeyo kukasungunula munthu mbali imene alibeyo ndiyeniyo mukakhala phe nkumaona ndi banja lanu zakuti tili nazo zakuti tili nazo musamaganize wonse woyera mtima zimene muli nazozo yonse ali nazo ayi ena zimene muli nazo ena alibe koma inyo mukhale nchidwi chofufusa kodi zimene ndili nazozi awawa kuimawa alinazo ngati alibe pangani njira basi mwafikire zimene yo alibe ndikuganiza ndalankhula monga kapolo wa mulungu chifukwa zosungunula silipo andosungunulawo amadziwa chimene afuna kupanga ndiyenera kusungunulidwa koma mwina osungunulidwa sakudziwa kuti nsekutudutsawo kula nsungunuli ndipo akonza zosungunulira kuti atisungunule pemphero langa pa TWR sindimalankhulalankhula koma ndayilankhula kuti opemphera tikhale ambiri prayer item ya TWR mudzimteteza TWR asadzasungunulidwe chifukwa choonadi chikangoti chasungunulidwa kungoti chasungunulidwa pa ine ndinazindikira okondedwa tiwerenga mawu alero koma ndimafuna ndingokuuzani chifukwa mwina nkumayenda osamadziwa kodi anthu apempherera chani kulinji kumapiriku kuchireku kumaestereku kumadanieliku anthu apemphereranji ndimati ndikugawireni prayer item panopo chimene amapanga njerekezi mkuti amene atenga choonadi akumapanikiza dzasokonekele zavute kuti anthu aseke ndewo sekatu pali nkhani anthu amakhoza oseka nkutha koma kusekedwa kwawera mtima dzikati dzasokonekera kumasekedwa extended amenena kuseka zili ngati advert pa radio simenena kudutsa 2 minutes akungola nkhulabe hayi kukakhala nsonkhano hayi mwakuti mwakuti mpaka na 2 minutes hayi advert si nyimbo izo ndango ulula pangono zokhudza radio now kusekedwaso anthu amasekedwa amapanga zinthu kusekedwa koma sikumenera kudzingo sekedwa ai koma ndikuzani pali kagulukena kake ka anthu kena kanali mu mfumu koma mfumu waona ajima analephera kuyenda abe mchiyero nde kanadzitulutsa nde sikafuna kuti ena akadzienda mchiyero kameneko kakati kapeza choti kaseke kama seka pena ngati zadziwanda kuti nkhani yake iti musekai yomwe icha nkhani dzita anzero amauza nzawo chonjo nkhani taseka tinaseka yathu tieti yambeni ina koma usati kumangoseka continuous koma tuzimenezo zimene njerekeza amafuna amve kuti mtumiki wa Mulungu wagona ndi njala ngati kuti anthu sagona njala kunja kuno amve kuti mtumiki wa Mulungu yamvuto opereka rent ngati kuti anthu kunja kuno alibe anthu ena rama khonzo khala mpaka chaka cha thuntu rent asanapereke mudzifufuza inuyo koma kungoti zichitike pa mwana wa Mulungu opemphera maya amene amapemphera kwambiri zibambo amene amapemphera kwambiri mtumiki amene amapemphera kwambiri alephere kupereka renti mwezi umodzi ndi cholankhula ngati mmakomo muonse anthu amapereka marenti mwezi ukatha kungoti biru ya madzi adzandulire madzi mtumiki wa Mulungu koma tunde ma status pamene mupite kuboma mukamva zoti auti boma organization yakuti department yakuti ili mpiri water body mpaka na 5 million 1 billion biru koma palibe maseka ola ila nkhule pankhani kuti ayesko mwadula magetsi chifukwa cha biru ya department yakuti yaboma inakwana ma million mwina 20 million anthu saseka koma zomwezo ngoti zichitikire mwana wa Mulungu umva ka kuseka tinapitiranji kosekwa ndimampempherera TWR kuti asadzasungunulidwe tipemphere atate mudzina la mphamvu la Yesu Kristu tikukuyamikani chifukwa cha chifundo chochuluka chimene muli nacho tilankhuleni masanano tatchera khutu kuti timve kuchifuniro chanu chifuniro chanu ndi moyo wathu chikhoza kutidutsitsa mu process yowawa koma chimakoma pa mapeto mu dzina la Yesu Kristu apemphera amen okondedwa omvera tifuna lero timalize mutu umene tinauyamba zipinda za utumiki ndi machitidwe athu mu mutu 9 tiyambira verse 20 machitidwe athu umwi mutu 9 tiyambira pa verse 20 maa Mulungu anena kuti azunzika nzunziyo mwambamo verse mela chokera ku 19 runena kuti ndipo anakhala pamodzi ndi akuphunzira ku Damasiko masiku ena verse 20 ndipo pomwepo masunagoge analalikira Yesu kuti iye ndiye mwana wa Mulungu ndipo onse amene anamva anadabwa nanena suyu iye amene anaononga mwerusalemu onse akuita na padzina ili ndipo wadza kuno kudzatero kuti amuke nawo mangidwa kwa nsembe akulu kwa masaulo anakula makamaka mumphamvu na dodometsa.
Let me see.